kamanonya e wane otonye isikendo nare
Oh, you're not moving. Hallelujah.